min jettinmami horom jiibi nangi ko ɓerdam koyɗam ko yitti gandumi minema ko gelli ohohoho ma baby.